Sanibona nemakhaya ngubhelitha lona ngihleli nomzokoloko nomroza apha kwiSisonke Drive ukhozi luhamba phambili
mangibona lenzizwe engenayo la studio ngivele ngibone ukuthi hayi liyaphela ke isonto manje seliyangasemaphethelweni sinayo Sandile umfoko amahlaba la studio oyifounder kwanye umsunguli weGoDigital Foundation NGO le ebheke nje ngqo indaba ezithinta izindaba zedigital uqhakaqhaka besimanje manje nezinto ezinto ama technical skills ukuthi athuthukiswe endaweni zasemakhaya emalokishini nasezindaweni ezehlukahlukene eningizimu Africa kanti ke remember futhi break skills development kanti ke umsebenzi wakhe omkhulu ukhona lapha kwa Microsoft KZN nasempumalanga public sector provincial executive senior school zakhona siyakwamukela kwiSonke Drive
emzonjani baba
abaleli baya kuze nje ngikwethula labathi hayi bo sesiyamazi lo muntu uhlale sina njalo lango lesini
sesimjwayele siyazana
sesithindela indaba ze 4IR namhlanje ngabe sibhekene
namhlanje sifuna ukubuka kwezolimo
kwezolimo
ya ukuthi njengakulimeni kuzothindeka kanjani kuzoshintsha kanjani nana ukuthi abalimi bazokwenza kanjani into ezintsha
hayi ngiyacabanga ukuthi nami ngizokwazi ukuthi ke lang kritheke ngempela njengomuntu okwasebenza kakhulu emaplazini sikhule kuwona amaplazi silima ngeenkabo
impela la silima ngazi inkabo kwaqhubekeka safika nogandaganda
kwafika ogandaganda nabalimi
yeah nabalimi emva lokho sekuyashintsha ke manje futhi ke sekufika okusha
hey angikhumbula kahle ngibona umshini othatha umoba maso usugawulile
yebo
bese kufika umshini othizeni
ugawule kahle
ufaka
enqoleni akucabange nje into
njengale oyibona ke
kuyafiwa ngempela zihamba lezinto laba bafika bazogaya umoba hayi babona hayi umsebenzi uyaphela futhi nakubona
eh
sifanele kube khona ukushaba kwenzayo cha sifanele sikhulume ngale ndaba ngoba vele bemamuka kwezolimo kuzawushintsha nakhona kakhulu ngoba ukukhumbula ukuthi sikwazi indaba ye food security ndenkulu.
Yeah.
Ukuthi sikwazi ukudla kuzoba khona umhlaba wonke, sikwazi futhi ukusidla izinto ezokwazi ukwanela imindeni ehlukahlukene. So masibuka ngalesikhathi ke khona ukuncane ukuzoshintsha ke around into nje ngalezo. Ngoba phela sesoqala manje sithi kanti information esinayo olulwazi esinalo ngabafama ahlukahlukene singayihlanganisa kanjani ndawonye kuze sikwazi ukuthi sihwebelane sisherishane ngendlela efanayo ngendlela esingenza ngayo into ezo kahle so masibuka la sibuka ukuthi ulwazi lubalekile akucabange nje umuntu okwazi ukwenza umoba uma ngasakwazi ukuqale akhulume nabanye abasendaweni abanomhlaba nabo aqale abafundise ukwenza kanjani umoba kodwa ngiyakwazi phela lo muntu uhlala suka emahlabathini ayeshowe yasuke eshowe aye phezulu lempumalanga efundisa abantu kodwa uma sekube khona indlela ukuthi sibe nendawo ezoxhumana ngizokwazi ne ngihlale khona ngikwazi ukubeka nje izaba zami ngibeka nendlela engenze ngazo ukuze umoba wami ukwazi kwenzeka kahle. Oqala sesiyakhulisa ngelo moba, ngisiyakhulisa siyakwazi ukucobelana ngolwazi. Siyakwazi ukubuka ukuthi ne ngoba phela uma ukuthi njalo laba baqangula bezulu, bahlale belethe information njalo. Uma sihlanganisa le information ngasikwazi ukusitshela ne eshowe kuhamba kanjani izimo zezulu zakhona. Imvula ifika nini? Lapha khona isoleka khona nini? Sesikhuluma ngebig data ke lapho. Sesiyahlanganisa, iyakwazi mayihlangana iqala icobelane ngolwazi lokuthi mhlawumbe ngomatchi masibuka angathi shintshile lona indlela izimo zezulu zima ngayo. So umoba ngeke ukukhule kahle. Sekhona nokunyeke manje ukuthi nesesiyakwazi nokufaka lokho sibiza ngama sensor phansi la emhlabathini. Siqale siwufunde umhlabathi uunderstand umhlabathi lo umhlabathi onjani.
Ungayivuma le nto
yokutshala. Uzovuma yini and kubalekile uyivuma nje uzosinika into e maximum mase kuphuma isikhwebu sikombili. Yabona maphuma isikhwebu sembili usibona cha isikhwebu kelesi. Ungalindi nje ulinde ukuthi masolinde sonke isikhathi umuthi ubheke umbili ophumayo hawo. Lesa sikhobe bengisidinga sona sesiphumile. So sesiyakwazi ukuthemisa ulwazi olukhona ngokomhlabathi. Ulwazi olukhona ngale ngibheku leyo soku ozoyitshala nolwazi olukhona ngayi simo zezulu ukuthi kuzonetha kanjani ngoba siyakwazi ukubona ngaso ngendlela. Uma uya lapha elona ku department le yezokulima nezomhlaba. La KwaZulu-Natal banayo indawo eyigcina mafa, i library yabo yomhlabathi. Igcina mafa sama sesembewu. Abakwazi nje uma uthi imbewu ethile ayisekho bayakwazi ukuthi bayiqale bayiproduce bayibuyisele phansi bayibuyisele kubantu again bangazi ukuyitshala
okay
awucabange lolo lwazi lihlanganise endawonye nolwazi lomuntu obade efama nje sonke leminyaka mase siyakwazi ukuthi nesihlamba sithathe nje ukucobelana ngokwe Facebook nje kuphela ukuthi nginepage lami nje elikhuluma ukuthi umoya uhlahlelwa kanjani.
Namhlanje sibheka kakhulukazi ezolimo agriculture kusukela kwezokutshala kuya lapha ya kwezemfuyo ukuthi ngabe ukuchwepheshe lobu sebuhambe bafika phi nokuthi singabisebenzisa kanjani ukuthi sizivulele thina amathuba. Uzukhumbula nje masikhuluma kakhulukazi ngetshalo ukuthi sike sathinde kutheni siyakhumbula salima ngegeja inkabi hokandaganda kwazi kwagcina sekufika la lezinto zivunela khona zona itshalo ungasadingeka ukuthi wena uye khona uyovuna kuzenzakalela konke izinto ezichelelayo ungavuki nje nebhakede kuvela ube ne sprinkler hey kwangekho lokho eqaleni
asikwazi kodwa sekukho
sekukhona manje
yebo even nemithi manje ifange drone angithi over like fly nje kuphela ichafazele lapho khona khona inkinga khona namaqhwaki lawa ajele ukuba nenkinga ukudlumbila kakhulu asezokwazi ukusuka nje ngoba sazi ukubona esakude ngoba phela i-drone iyakwazi ukuthatha isithombe manje iyakwazi ukwehlehle izikancane izibone okuncanyana ithi nazi lesinambuzane
ibonika
nakho masiyashaya
hech
nakho ke nje
lalelani lalelani ningayibalekeli lento
isifikile impela
isifikile
yebo
ake sibheke mhlambe ikakhulukazi ke manje emfuyweni ukuthi i-4R ithini khona.
So emfuyweni into esithanda ngayo first nje angathi sasinenkinga ukuthi inkomo zasikeduke ungayishone kephi noma yasekhaya uyazi nje ibhala u7 la ngemuva ngasesinqeni kodwa ikiduke ngabe sayithola sekwaba khona lamabhande qhawa khona amabhande ayinensimbi ukuthi mayihambe ihambe ikhala insimbi mase zalandela sekukhona okusha ke manje seliyafaka ibhande kodwa ibhande linesensa kuyona elikwazi ukubona ukuthi inkomo ikephi usungathatha ifoni nje uma uthi uwephethe umfuyi wena umfuyi usungabona ukuthi nansi ihambe lapha yahamba kangaka
futhi into eyitracker
nje iyayitracker njengemoto nje uma ubona imoto uma indlela enza ngayo njengoba itracker iyakwazi nokuthi ibheke ukuthi impilo ihamba kangakanani mangakanani amanzi asemzimbeni ikhulelwe noma ayikhulelwe yini uma uthi ikhulelwe fanele ihambe ihambe ama-step amangakanani ihambe ama-step amangakanani.
Eish.
So uma uthi nangithi ukuthi sesifaka la mawasha akwazi ukusitshetha ama-step esihamba ngosuku kangaka nenkomo singakwazi ukuyibona ihamba i-step endawo engakanani singakuse konke lokho kubaluleke kakhulu ngoba then sikhulume ukuthi inyama ephuma izobe sinjani yikho ke kuthiwe kulezi nsuku ngenxa yayo le 4R nempilo yento oyidlayo izoba ngcono ngoba sikwazi ukuyibona before ife siyasazi nesikhathi esi-right uyifanele ibulawe nini asivele nje sihlinze inkomo lezi khathi so kubaluleke kakhulu lokho nanokuthi futhi lento yenza ukuthi naye ukuthi ikwazi ukuthi imfuyo yakho ibe secured njalo uyazi kephi ngesikhathi sini noma umelusi wakho engekho uyakwazi ukuyilusela yona ngendlela futhi ukwazi ukuthi uma idukile ukwazi ukuyithola ngokusheshsha futhi so konke lokho sekwazi ukuxhumana kahle kakhulu.
No, ngiyazwakala. Bese kuzoza la ukuthi ngabe thina i-technology lena singakwazi yini ukuthi siyisebenzise ukuthi singene emakethe nokuthi sithole amakhasimende kuyona i-agriculture le.
So kubalekile futhi nalokho ngoba ukhumbule kuqala kwakuthi mase sivunile ekhaya ikabishi bese yathi silenze lapha engadini ngemva ekhaya. Ubazi kuma emgwaqeni uma sebedlula bephuma e-station sebehamba baye emakhaya ngihlala kwa-F babehlala lapha elindokuhle behle kanjalo ngendlela bazolala ka-F naka-W sesibeke isinda isithebe se tuke lapho na wonke amakabishi umuntu yafika athenga ngo-150 wakhe ahambe. Awucaba ngeke manje mase ngithatha izithombe zamakabishi ami la amahle sengikwazi nokuthi ngithi bantu bamaba bangani bami eduze kwami lapha ku-Facebook sengiyakwazi ukwathenga no-order futhi sengibona ezinye iy'ndlela ezinhle kabi khona nje umfoti engimlandelayo ku-Facebook into ayenzayo yena ukwazi ukuthi aqoqe imali sithi crowdsourcing ukuthi akwazi ukuthenga imbewu atshale so uya-investa before atshale mase tshale mase yakutshezele kukhona amaklabishi angaka azophuma uma iphuma unawo 100 wakho omunye 100 nawo sengibone nabanye abayenzayo futhi nangey'mbuzi nangezimvu into efanayo ukwazi uku-investa emvuini iqala uyinvestisa ukuthi uma sithola lithole layo izokwazi balikhulu wazi uligada lize likwazi uma kufika ukhisimuzi usunelempanyana yakhe incanyana ozokwazi ukudla nomndeni wakho
sure.
So izo zonke iy'ndlela ezintsha ze-access to market ezenza ukuthi kube lula ukuthi ukwazi ukuthola abantu abazokuthenga ukwazi nokudayisa imfuyo yakho udayise into ofuna uyidayisa.
Ngiyacabanga ukuthi lokhu kuzokwenza nokuthi ukwazi ukuzenzela wena mathupha izinto kungafika umuntu ozoba part nendawo abe ngumuntu owazi konke ukuthi hayi ukuze ukwazi ukuthola amakhasimende othi ngikwenzele so uma ukwazi wazi ukuthi uhambisana nenkathi uzofunda kwawena ukuthi ungaxhumana kanjani nabantu bakwamanye amazwe ukuthi nikhulume ngazo izitshalo zenu lezi ungathola sewuthola abantu abathengayo okanye bekuthumelela into ongakwazi ukuyitshala la phela na ulandele imithetho kodwa
uma ulandele imithetho efunekayo ukukhokhela nentela efuna ukukhokhela usungakwazi ukudayisa amadada akho le China ngoba phela amaningi bayawafuna futhi njalo usungakwazi ukudayisa khona nje inhlobo za fish ezintsha sekhona fish farming lezi insuku engakwazi ukuya ko Israel ikwazi ukuya zonke indawo khona inhlobo katamatisi le yase Italy ebalekile kuba kubona bona abantu awucabangi nje sikwazi ukuxhumana nabo kwezokuxhumana bakuthumela imbewu unomhlaba phela wena ngithi usiyakwazi ukuyitshala ubuyibuyisele emva futhi ukwazi ukudayisa
ayi ngizwa kahle ngiyathemba ukuthi ke lapha eFrance bangangithumelela la ma grapes abo enza le yashambas
oh ya
entase shoshozayo
uyigaye wena
ngabe khona amathuba emsebenzi mhlawumbe wabonayo azoqhamuka kuyona le ndima yezolimo
yebo maningi kakhulu ke mawubuka la ngoba nakho phela ngibathe ngiwumlimi sengijwayele ngiyazazi lezi zinto sefanele ngifunde ke manje ukuthi ngoba ngeke sakwazi ukuchelela ngezandla ngichelela kanjani ngedrone mithi phela ngithi ngiyakwazi sengifundele ukuba yipilot ke manje yedrone for agricultural purposes akubuke la uma ukuthi bathe ngiwumuntu oneswelwane ngihamba njalo ngoyijova ngamarabi nako konke sengiyakwazi manje ukuthi sengizokwazi ngifaka ama sensors kuzona ngiyifunde ngikwazi ukuthi ngibuke ukuthi izifo ihamba kanjani
ungaqageli
ngisaqageli phela manje ngiyabona isifo sihamba kanjani singabona lezi nje zasemlazi ka J sesonke sizitholile umuthi wazo kodwa ziyakwazi ngimprove masemprovini so kuningi lokho kwamathuba amasha efanele sifocus ekona hayi ukuthi umsebenzi ihamba yimiphi sifocus ine imaphi lamathuba amasha akhekayo
asizithuthukise
siyithuthukiseke siye ngakuona
hayi ngizwa kahle ngesonto lezayo ngabe kuphi sokuthinta
ngesonto ezayo sithinta ezempilo yabona beyade sihlangene nje la one le mahotela sikhuluma ngazi ezempilo zizoshintsha kanjani ngenxa ye-4th industrial revolution nanokuthi ngomthetho ngampela asinganaki abantu basebegula sibasiza kanjani abantu bangazi bagule kuze bahlale be-healthy njalo sebeqalile ezinye zabantu laba abantu be-insurance be-health insurance abaye bakunika iwash ukwazi ligade ukuthi uyile Germany uphuzile umuthi ukwenzile ukuthi so khuluma lezi zinto lezi sibonte sizenza kanjani kanongoma sizenza kanjani emahlabathini
sure hayi no ngiyezwa mfethu siyabonga kakhulu ukuthi benathi abafisayo ukuthi bakuthinte mhlambe uzoba isikhulumi esithinta lemkhakha ey'koleni zabo kanjalo bangathinta kanjani nabanembuzo nje
kulula nje moya ku Facebook ubheka uSandile kwaMahlaba ufana nami so uma ufika lapho uthi Sandile Mahlaba ku Facebook uthi Sandile Mahlaba ku Instagram uthi Sandile Mahlaba ku LinkedIn sizoxhumana lapho ke sikwazi ukuthi organize kahle siya nasenkonzweni kulezi insuku siyasiza nasenkonzweni nje sikwazi ukukhuluma le language le
ngizwa hle shuthi app izokwazi ukubona ukuthi hayi uthathile umthendeleko ukhiphile kweshuma akhiphanga bese kuba ku screen lapha front
ibheke nase bank ukuthi sale malini ukuze ungakwazi ukuropa phela umfundisi
ukuthi akweshumi ngempela yini
impela
9 minutes before 5 of course the FM Sisonke Drive
Sikhona correct Rosa Nomzo
Ukhozi FM 3 to 6
Ukhozi FM